Ufisa amahera kuri lumicash wifuza kuyarungika kuri application ya Bujapay biroroshye nibigoranye wandika kanyenyeri ijana na 63 ubacupyo nda DS nibiteba uca ufyonda kuri 5 ahanditse paye le marchand ucu cyagura rimwe kumudandaza umviriza neza inimero z'umwaja wa Bujapay ntuzusubire kuzibagira ni 1 9 8 8 8 rimwe biroroshye nyumviriza neza ni 1 9 8 8 8 irimwe hamugacho wandika igitigiri cy'amafaranga ushaka kurungika kuri application ya Bujapay ava muri lumicash yawe hanyuma ugacho wandika igitigiri kabanga cawe arico pin urasuzuma neza ko uyarungitse kuri Bujapay ugahereza no gufyonda igiharuro rimwe nukwiye kwibagira ko ugira screenshot ya message yemeza ko warungitse amafaranga ku mwaja wa Bujapay.